Simama hapo. Shuka sasa ni kuoneshe kitu. Umeangusha soroba.
Arudi tena.
Yoni soroba mzima umeangusha hapo.
Arudi tena,
arudi
tena.
DJ yanzia juu. This is the second edition. This is the second edition of the Chonga Chonga Festival. We started yesterday with comedy. Tonight it is music